Obola, inkinga njalo ulipasophe.
Ya khona unokubonga uyinkinga manje egibeleni kodwa phela vele uzalwa phakathi kojoki ubaba onamasha amaningi yabona uma kunesilwane ekhaya awusesabi futhi yakwazi ukusebenzisa ukuthi sisetshenziswa kanjani njengamanje mfuka hlophe yayibona zifolile manje iyinkabi laphana egitshelwa amantombazane sithi halala ngembokodo halala sithi phambili ngembokodo phambili sithi nani abantu besifazana nimncinyana eningizimu Afrika yizwe yizwe ngani yinina inzalo abantu yesizwe nikufanele ukuhlonishwa
Awayisusa ke kanjalo ke yena u referee waliphakamisa iduko lehlisa ngokusheshsha wabe seyisusile i race yamakhosazana athe suka nje abethe ke sibone ukuthi ubani ozohamba sihole la asathandana kwamanje wemboma
Yebo kunjalo laphana mfuka sihlophe asukile manje amahashi ngicabanga ngabe izintombi ziyakikiza manje zibona odadobo begibela amahashi owani umona kubantu besifazane hatha sibona ziphikelela laphana ezantsi manje ejikeni lasemphela ndaba yilokho igijima enjalo kuse uye unokubonga lo phambili uye impela mangathi ngiyabheka iyaxhavuza lento ishona phansi niyatele bhokota zina mathile ziyalaphana ejikeni lasemphela ndaba kwandiza inyoni ungayasho ukuthi kugibela amantombazane laphana ungathi kugibela abafana iyatele lenkabe ephambili uyibambile usisi uyibambe ngohlelo iyagibela le ntombazane akusho mina kusho izenzo zayo ngathi sibone kuzokwenza kanjani ziyejikela lasemphela ndaba zidonsa ikarishi ziyahambisana ongaphansi ongaphezulu uphi umkikizo komama baphi omama hapha amantombazane
yatshela ikhona indaba ezokwenzeka kuloli yathando mayijike ekhoneni leli yakhona linanembeza leli yakhona linalo uthando
awusuka madoda Siyazika ukuthi unokubonga intokazi lena ene experience enkulu noma ngathiwa iyasha liqala inkinga kukhona azokwenza kunegiya azolifaka ukhona into azoyenza laphana ziyeza manje mfuka sihlophe ziphikelele manje ngaku finishing line ayatatazela amantombazana ayaqashiya ayakikiza eScottville la khona kududulana khona inkamu zamashi unyaka ka 2022 okuyi race lena esponsorishwe ngaba ka New Turf Caris okuyibona abasiphathele lo mdlalo namhlanje
Ayese amantombazane likhole selithe ngiyaphuma manje ngoba ngiyabona intambo ukuthi ibheke phi kuyaqaca manje yakhumuka manje lenkosazana
yebo bamficile manje unokubonga uposition 2 ukhona inkabe egqabashiya lapha phambili hapa amantombazane Uyangena lapha unombolo 17 okuyihashi laphana inhlangano ilandela laphana unombolo 6 laphana inkinga yebo inkinga ubithi dala inkinga wayishaya laphana unombolo 17 intambo wasifakamisa isandla halala amantombazane halala
Hayi khona yasho unombolo 17 yasho samukelisiwe wathi ngumaphola wamashiya amahle namhlanje yimi igama lamelibhalwa kojoka abaphambili
Ayi bekunzima kakhulu kule race mfuka hlophe ungathi kugibela abafana kanti amantombazana agibelela amahashi amantombazane futhi afunda izikole amantombazane amahle amantombazane ayiphethe kahle uyabona nalaba abadonsa igeja emuva abasegcineni bayazama bayagijima batelebhisa siyambona uAnotha noma zimvalele namhlanje insuku ayifani kade bashayile kingcetshwayo ngeke phela kwahlezi kumnandi njalo nje
angeke kwahlezi kumnandi umkhudelana nomuhle ngalokho ukuthi Kuya ngokuthi usebenze kanjani kulelo sonto nalolo suku nangaleso sikhathi
Siyibongele iScottville ngokuba nenhlanhla yokuthola abantu besifazana abasebancane abangenelela lo mjaho ukuthi bawungenelele bejahe ngendlela enempumelelo baya ngokwanda abantu besifazana abancane amantombazane angenelela lo mjaho akuyikela ngokuthi wena uzalo ubani kini niphila kanjani uthando nesiphiwo onaso nisa sikuthatha sikubekelana kumlando walomdlalo
inkingi